besiyodlala kwenye indawo ethiwa kwabingwa phesheya komlambo uyawumka namanzi mfundisi ukapiyana if uzawuvela usukudavuza ungene emanzini sasivele sifike njengombongo sime aphenyele niyomlambo thina noba vele lamatye okucakatha Batsinda tsuka nje sijuru kutu singene emlanjeni sokwenzakala kawuhamba kufuneka uvule indlebe uvula amehlo into sesiyenza mfundisi uzide wawumaphenyela niyomlambo uthola ilitshe chawe ugibisele emlanjeni uthi camagu masitshone isito somlambo ndicela wena rhamente engcwele kathixo ukwenza into yoba abantu basemlanjeni bakhe basithela umzuzwana bakunika ithuba lobuwele emlambeni sizawuthapha tata umakhumsha kuwe nabantwana bakho sizokuphosela nje ilitye emlanjeni sithi hamba indlela ivulekile abe nawe uyofa uthixo kuyena uthixo ongasoza kushiye nongasoza kulahle kwaqala yena nje kuyawugqibela ke sibulela